Ndi masiari ya vhuḓi na ṅwaha muswa thi ri tshekha January ri kha ḓi ri ṅwaha muswa January na February ri tshekha January February ri kha ḓi ri ṅwaha muswa na kha vhone ndi khou vha ṱanganedza kha channel yanga nṋe ndi Lutendo Nomsa Tshisikule arali u kale vha fara vho ṱanganedziwa arali vha muswa ndi hayani kha vhedzhi studio vha dzule ndi khou livhuwa nga maanḓa u ḓa u thetshelesa kha heyi channel ndi hone kha Instagram ndi khou humbela uri vha follow account yanga kha Instagram i ri Lutendo underscore Nomsa so arali vha muswa kha vharende vha thome hafha last year ndo vha ndi tshi khou amba na vhaṱaleli vha heyi channel uri hu na bugu ye nda i ranga nga 2011 yo no pfhi eat yourself young ndi heyi bugu ine yavha i tshi khou amba zwiḽiwa zwine zwa ita uri ri ṱavhanye u age na zwiḽiwa zwine zwa ita uri vhathu vha vhonale vha tshi nga vha tshe vhaṱuku na u vha vhakale youthing foods so ndavha ndi tshi khou dovha u amba na fhungo ḽa uri zwo khwaṱhisedzwa uri vhathu vhakale vha vha si na mivhili yo kalulaho na malwadze ngauri vho vha vha tshi ḓivha tshine vha khou ḽa tshone uri tsho ṱavhiwa gai, tsho ṱanzwiwa gai, tsho bikiwa gai, vho vha sa dudedzi zwiḽiwa. So this time ngauri zwithu zwo tshintsha, u wana riṋe ri tshi khou ḽa, ri khou tshila kha shango ḽa convenient, ri ḓo ḽa dzi pizza, ra ḽa mini, a ri ḓivhi zwori zwo bikiwa gai, vele muthu wa nga si tou dzhena tsimuni zwa zwino a ri ndi khou tou ḓilimela flauru yanga, ndi ḓo fhedza nda i sinḓa nda itani. No, na zwiḽiwa zwa healthy vhathu vha zwi teledza ngauri vha ri zwi a ḓura, nga nnḓa hezwi vhathu vha ḓi tou teledza vho kha ri ambe ngo u ḽa zwiḽiwa zwa mutakalo, ndo pfha tshi ri hai nda sala nyana na mayo bakiwaho, nda sala nyana KFC zwi nga si ite. So hei bugu i ḓo vha thusa nga maanḓa arali vha kha mafhungo a weight loss kana vha tshi khou ṱoḓa vho u ḽa zwavhuḓi ngauri immune system i khou fanela u vha strong ri kha dzi COVID na mini zwoṱhe, vha ḓivhe zwa uri zwiḽiwa zwone ndi zwifhio. Zwono takadza kha bugu ndi zwa uri zwiḽiwa zwoṱhe 5 youthing foods zwine hapfi vha zwi ḽa zwi vusuludza muvhili, collagen na lukanda na mini na hezwi zwiṅwe dzi zwa bad food ono pfhi zwi a ṱavhanya uri ke uzeno ri kaasi, ndi zwithu zwine ri a zwi ḓivha, ri a zwi shumisa, zwi hone henefha phanḓa hashu, mara ri nga vha ri sa zwiḓivhi zwa uri zwi ndeme u swika. So kha heyi bugu ndi funa zwo zwa ṅwalo vha phanga murahu hupfi people worry about what they eat between Christmas and New Year, hu khou ambiwa dzi ḽa vhege mbili, but they should really worry about what they eat between New Year and Christmas. Pfhi ri funa u vhilela nga zwine ra ḽa between New Year now and December rather than zwine ra ḽa between 25 na 31, which is very true. Hezwi ḽa vhege mbili a dzi tou dina ngauralo, mara ubva zwino swika hangei ndi hone mafhungo ni manzhi. So kha heyi bugu ndi ḓo ri summarize ngori yo lapfha vhukuma thi, mara ndi ḓo zwi vhala zwe zwa ṅwaliswa zwone ndi tshi khou vha sumbedza na zwa uri hupfhi zwifhio zwi itani, zwifhio zwi itani ngauralo. Tshithu tsha u thoma tshine tsha wela kha number one kha uri muthu a ṱavhanye u kalaha kana u kegula, number one aging food is sugar. Hupfhi sugar is one o tou ṅwala ri sugar is one of my 5 most aging foods. Ndi tshi khou zwi vhala vha ḓo zwi ḓivha zwa uri zwavhuḓi vhuḓi swigiri ri tshi ḽa i tshi ya muvhilini i mbo ḓi turn into fat, and swigiri i ita uri na lukanda lu si glowe. So vha vha vho ṅwala zwithu zwinzhi zwinzhi zwine swigiri ya ita zwone, vha dovha vha sumbedzisa uri arali ri tshi khou funa u shumisa swigiri rather let's opt for raw honey kana ri tou litsha swigiri at all, ngauri a i na zwa mutakalo zwine ya vha i khou zwi ḓisa muvhilini, kana vha ḽe natural sugar yo no wanala kha mitshelo na zwiṅwe zwithu. Zwino vha tshi ṅwala kha hi swigiri ndi ya number one, vha ri zwine ya ita zwone i fha mikhavha hezwi zwino wana vha na tshitumbu hafha fhasi vha sa ḓi zwi vha iteni, vhaṅwe vha khou zama unwa maḓi u dudela upfhi kha musi mukhavha u ḓo ṱuwa, upfhi ndi mafhungo a dzi swigiri. And swigiri i dovha ya ita uri vha balelwe u luza weight, dzi muscle dzi a ṱavhanya u litshedza dza muvhili nga nṱhani ha swigiri, saggy skin na skin hetshi vha wana skin tsho no thoma u litshedza, dzi wrinkle lines hapfhi na weight gain. Ndi zwithu zwinzhisa zwe vha zwi ṅwala hafha, mara nṋe ndi khou takala ndi interested khou vha vhudza uri tshithu tshine hu khou pfhi tshi bad ndi hetshi na uri zwi ita hezwi, ngauri ndi nga si tou vhala bugu yoṱhe ngo tou ralo. Tshiri tsha vhuvhili tsho thoma ndi swigiri, tsha vhuvhili ne salt, muṋo ndi ḓo tendelana naye hu muṅwali ngauri vha vhuya vha ya restaurant vhone na nṋe ri tshi tou dzula fhedzi hu tshi ḓa machips na mini ri sathu no thetshela thoma ra shela muṋo, ende hu pfhi muṋo une wa vha u hone wo bikwa na zwithu zwa zwiḽiwa u vha u enough uri vhone vha a kona u ḽa vha ḓifheliwe, mara riṋe ri funa u shela muṋo, ende muṋe hoyu une ra khou amba ngawo zwine wa ita zwone fatigue, vha ḓo dzula vho neta, kidney stress loss of bone mass, weak muscles, various was not prostate problems, ya dova tooth decay, nothing here, na weight loss problem. Problems. So una you think salt ine vanga ya shumisa ine ya wana la kazi spices wanga zi basil, zi thyme, zi mint, zi cumin, zi lemon, zi garlic na zi pepper. Very, you must have little salt. Use unrefined traditionally harvested salt such as Himalaya rock salt or Celtic sea salt. Arali zwi tshi khoto vhofha ndi mafhungo a muno hafha zwiri muno u kha number 2 ndi khoya kha number 3 ine ndi tshi thoma vhala ibuku ndo pfha yo mmangadzinyana mara nda ri ndi tshi vho ita research ndi tshi vho zwi vhona nda zwi pfhesesa. Number 3 tshiṅwe tshi to no khou pfhi tshi wena kha 5 most aging foods ndi mafhi a kholomo, cow's dairy. Vha ri vhona u nga ri mafhi a kholomo a healthy and a zwo ngo to ralo ngauri vha ri milk is acid forming and hezwi tshi foma acid muvhilini ita uri na muthu a si tshavha regular tshiṅwe tshifhinga vha vhe bloated na muvhili wonoyo uvha wane u sa tsha kona u ḓi regulator. Milk can affect digestion. Zwino ndi khou zwi tenda ngauri ndi vhona vhathu vhanzhi vhane vha tevhela dzi healthy eating vha tshi funesa mafhi a mbudzi. And hu na tshiṅwe tsha itwa research hapfhi na mafhi a dongi ndi one mafhi a re tsinisa na mafhi a muthu. Vha 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 khou sumbedza zwezwo zwori zwine zwiṅwe zwine zwa nga vha dina zwi tshi ḓa kha u funesa mafhi haya a kholomo: constipation and digestive disorder, gas, low energy, weight gain, wrinkles na dzi cellulite kha vhafumakadzi. I know hu na muthu ano ṱoḓa cellulite. Zwino arali vha tshi khou shumisa mafhi zwenezwo zwi si zwa tshifhinga tshoṱhe ngauri vha ri we tend to think of milk as a wonder food that provides much calcium, vitamin, protein and the protein we need. Vha ri but the cow's milk products, not the body's using, knocks the body's using efforts for 6. Vha ri they trigger 4 of the aging processes. Vha ri see below. Vho zwi ṅwala fhori i triggera mini zwine zwa ita uri muvhili u mbo ḓi ṱavhanya u neta kana muthu a ṱavhanya u kegula na u kala. More on this kha vhe vha google vha zwi vhale. Number 4 ine nda ḓo zwa uri vhathu vhanzhi vha nga zwi pfhesesi mara vha khou tea uri vha zwi ḓivhe ndi ṋama, meat. Vha ri zwavhuḓi vhuḓi ṋama arali vha tshi khou ri vha khou i ḽa vha fanela u i ḽa zwezwo. Ende hu na vhathu vhane vha wana o tou ḓivhudza uri nga vhege ri ḽa ṋama luthihi kana luvhili. Hafha huṅwe vha tshi khou shumisesa miroho. So nṋe ndi muṅwe muthu ane red meat, we are never friends, khamusi zwi khou itiswa nga blood type A ngauri nṋe ri dzi blood type A ende ri vhathu vhane mivhili yashu i shuma zwavhuḓi ri tshi ḽesa miroho. Zwavhuḓi vhuḓi vha u fana ri tshi tou ḽa miroho yo tou ralo. Arali nda ḽa red meat ndi ya vha constipated for tshifhinga tshilapfu. Arali ndi khou ḽa red meat kana ndi minyanga ndika ndi funa ndi khou zwi ḓivha zwori after that ndi fanela u nwa zwithu zwine zwa ḓo nthusa kana dzedziḽa dzi tea dza dzi green tea dzine zwa ḓo nthusa. Muvhili wanga u tendelani na red meat and ndi a neta, ndi mbo ḓi kumedza no kumedza. Mara arali ri khou amba nga ṋama yo no nga vhukhovhe, ṋama ya khuhu, hafho thina problem na luthihi. So I try by all means u tou fhungudza and thi tu i funa ngora lune nda nga pfha ndi tshi ri ndi tou i ṱuvha, ndi ḽa zwezwo ndi khou i vhona maṱoni anga kana hu na mishumo. Vha ri ṋama nga maanḓa heyi tsukuthi, decrease in bone strength, vha ri early skin wrinkling, heavy sluggish feeling, ndi nṋe hoyo zwino ndi vho tou kukodza milenzhe, kidney stress, muscle loss, red angry spots, vha ri ruddy thick skin, zwi khou weakena dzi nails, hair and teeth, plus weight gain. Zwino kha vha ḓo humbula vha tshi khou iḽa vha dovha vha vha tshi khou ri na vhuswa starch tshoṱhe tshiḽa zwi zwa vhege iṅwe na ṅwe kana ḓuvha liṅwe na ṅwe uri uvha u khou itea mini, no exercise, u sa exercise ndi milingo fhedzi. Tsha number 5, bad fats, mapfura ene a si avhuḓi. Hu na tshifhinga tshine vhathu vha wana vha tshi bika mapfura o sala hafhaḽa vha a shulula kana vho fura ṋama ya khuhu vha a shululela kha khapu vha dovha vha bika ngoho matshelo. A vha zwi ḓivha zwa uri haaḽa mapfura a vha a si healthy na luthihi and danger ya hone upfhi a ya vala na dzi tsinga dza muvhili. Zwino zwine vha khou amba zwone ndi zwa uri vhathu kha vha shumise mapfura o no nga dzi olive oil, dzi avocado oil, mapfura ane ra tou zwi ḓivha zwa uri a healthy. Mara hu na huṅwe hanefha nda u vhala a tshi khou sumbedzisa zwa uri vhunzhi ha zwithu zwine ra zwi bika zwone zwine zwi vha zwi na mapfura zwi sa nedi mapfura. Zwiṅwe na mapfura a zwi ṱoḓi zwithu zwo no nga miroho zwezwi zwi ḓo pfha u tshi pfhi tshi ri na ṱamaṱisi na mapfura nyana. Muroho wone une u na pfhushi dzo fhelelaho dzine muvhili wa dzi ṱoḓa ngauri when we eat, a si mafhungo uri risokola ri fano va mindful uri kola chiri chono kho ita mini so ara ndi kola muroho ndi kho fano dzo uri wa vha na vitamin wa swika ita mini muvhili a u ṱoḓi mapfura tshifhinga tshinzhi mara vha ḓo wana ri kho shela ende ri tshi kho shela mapfura a si avhuḓi so zwine mapfura ita zwone dho muvhili u tshi ṱoḓa mapfura uri lukanda lu kone u penyela luvhe lwavhuḓi kha u shume mapfura ene avha healthy hezi dzi bad fats vha ye vha dzi google vha ḓo zwi wana zwa uri ndi dzifhio. Ndi khou gidimela uri hei video i songo lapfa ri ye kha 5 best youthing foods hezwi zwine ha khou pfhi vha to ḽa hezwi thi zwi ḓo vha tshimbilela zwiṅwe zwazwo hafhanoni zwi wela kha list yanga ya dzi favorites so ndi nga kona u zwi ṱanzielela kana test to this. Tshithu tsho thoma tshine tsha vha number 1 kha vhathu humbulelaho tshi nga vha tshifhio, it's one of my favorite, beetroot. Beetroot ndi ya number 1 nga maanḓa na kha vhaaluwa. Hu pfhi increase your energy and is stuff of dementia. Vhaaluwa vhulwadze vhu ḽa dementia arali ro i thoma early zwi a thusa nga maanḓa uri dementia a i nga ḓo tou tambela kha vhungo to ralo no detoxifya muvhili. And then yone iṋe juice vha tou iḽa vha ri mini beetroot vha tou iḽa yo ralo kana vha ita juice sa zwine nṋe nda ita zwone. Ndi renga beetroot nda i ṱanzwa nda i slice nda i vhea kha steamer yo no vha soft nda i dzhia nda i blender ndo ita madzinyana maṱuku uri at least i a ḓifha ngauri yone iṋe i na swigiri i sweet mara vha ḓo zwi pfha uri ndo vha pfha vha light vha pfha vha wavhuḓi man beetroot ndi yavhuḓi and i na dzi benefits nnzhisa. Vha tshi amba tshiṅwe tsha tshithu tsho no bva phanḓa i booster immune system ya detoxifya muvhili ya dovha ya booster na collagen lukando lune ra khou ṱoḓa lu tshi dzula lu feme naho tshi pfhi black eye crack mara ri ṱoḓa uri lu dzule lu feme for tshifhinga tshilapfhu so kha vha gidimele kha beetroot. Beetroot a vhe mungana wavho muhulusa vha i google vha ḓo i funa na yone beetroot. A vha ri ndi ndi tsheke tsha number 2 ndo ri vha vhudza nda ri hei tsha number 1 is one of my favorite. Tsha number 2 ndi spice, magic spice vha tshi vhidza ngoralo maindia vha tshi funa nga maanḓa spice tsha turmeric. Now turmeric tshithu tsho tou thoma thoma it revitalizes your skin. Ndi khou tenda ngauri recently ndo vhona products nnzhi sa mavhengeleni dzine vha vho dzi ita nga turmeric. Hu na turmeric soap, turmeric face wash na dzi turmeric cream dzine vhathu vha khou dzi shumisa ende u khou ḓi wana vhathu vha tshi ri zwi khou vha shumela. So mafhungo a turmeric kha vha imagine arali vha tshi khou tou i ḽa ngauri zwo naka ri zwi thoma inside out i ḓo vha shumela and vha ri turmeric is especially soothing for the digestive tract. Ya dovha ya revitalize skin, better liver detox, fi boost memory and learning capabilities, very healthier joints, valabo gidima zi join relief of stomach problems like gas, diarrhea, colitis na indigestion na sweater mood, more youthful looking skin. Ndi yone yo ṅwalo ngo to raro kha turmeric. Ndi khou tenda sa zwine nda khou vhudza zwone uri turmeric ndo i vhone ndi khou i vhonesa mavhengeleni. Then tsha vhuraru tshine tsha wela kha youth food ndi mabonchis, red beans. Red beans itakadza zwori i na protein nnzhisa ngauri tshi ri tshi ḽa ṋama ri vha ri khou ṱoḓa protein, ri tshi ḽa makumba ri vha ri khou ṱoḓa protein. So plant based protein i ḓo vha itela, it will work wonders for you. Nṋe ndi a funa dzi beans nga maanḓa mara ndi funesa number 1 ndi dzi lentils. Ndi dza dzi lentils nda dzi boiḽa nda ri muṋo fhedzi tishele tshiṅwe tshithu no ṱamaṱisi no muṋo no mini no ṱamaṱisi no mapfura muṋo fhedzi muṱukuṱuku. Lentils they are very good, fiber dzo ḓala na dzi chickpeas ndi a dzi funa nga maanḓa. Dzi red beans na dzone ndi a dzi ḽa mara hapa zwino vho to specify uri red beans, vha ri red beans better skin quality and elasticity kha lukanda, high energy level, improved fertility. I didn't know that vhala vho no khou ṱoḓa vhana khezwo, strong healthy teeth, happy na weight loss na cholesterol vha kona u i balansa nga u ḽa dzi red beans. So kha vha imagine vha tshi khou ḽa red beans na brown rice. Wow, red beans na brown rice. Okay, number 4 thindo vha vhudza nda ri zwinzhi zwe zwiḽiwa zwine ndi kho ḓo zwi vhala vha zwi ḓivha but vha vha sa khou zwi humbula zwa uri zwi nga vha zwi important ngori tsha number 4 kha hei bugu ndi lemon. Lemon ri tou i ḓivha ra i fhedza, vhathu vha nwa lemon vha tshi ri pfhi ḓo pasha mapfura hei skin hei mini dzedziḽa dzi benefits dzoṱhe. Lemon hu pfhi i na lemon power, improves skin repair, improves digestion, helps you drop pounds. Lemon can lessen sugar cravings, lose weight more, improve digestion, keep bones and joints healthy and strong, boost immunity. Now cha number 5 aba tomulero cha number 5 tingawe chifio ka best you think foods ka bugu bado ingwala ba best hormone balancer garlic. Yes, garlic ke zino garlic red ba rothe nga manda zino ga covid yo vhuya ya topela na marketing price ya hone ya vha ichikudura nga manda na tshiṅwe tshana ngo renga garlic mbili nga 80 rand. Garlic ndi yone ine zwi tshi ḓa kha immune system i ḓo vhaitela mathembe, better digestion, better skin, easier muscle building. Zwi amba uri kha vhathu vhane vha khou ita dzi muscle ngori tiri as we age dzi muscle dzi aritshedza, faster weight loss, raised mood. Ndi vha ndi tshi kho tou pika here and there, zwi vha zwo ḓalesa zwithu zwine vha vho zwi amba nga product yene ine nda vha ndi khou amba ngayo, ngauri a thi khou ṱoḓa video i tshi lapfhesa. But ndi nga vha vhudza uri arali zwi tshi konadzea vha tshi nga kona u i wana online ebuku, kha vha i wane online, kana arali vha tshi nga kona u ya vha tsheka hezwo zwithu zwoṱhe zwe nda zwi amba no pfhi zwi a agisa, nezwi zwiṅwe zwiṱanu no pfhi zwi a ita uri lukanda na muvhili wa muthu vha vhe youthful, vha si kegule, vha si kalaye. Kha vhe vhone muṋe vha zwi gugule, vha ḓi compilele. Hei buku ndi yavhuḓi nga maanḓa ngauri i tshi nga hangei phanḓa thi uni pana dzi recipe dza uri arali ni kho ṱoḓa ita you think salsa ndi juice ni shumisa mini, vha ḓi wana u sumbedza uri ni shumisa anipa dzi ingredients na zwori ni zwiitisa hani, put all ingredients in a liquidizer and whisk until smooth ngora. So hapa ndi kho dovha pa example ya vha kho zwa ndi dzi recipe hedzi dzi rone kha ebook, such a nice book. Ina recipe nnzhi uri arali ni kho ṱoḓa ita juice ya so, arali ni kho ṱoḓa ita juice ya so, detox, apple tart, kale, vha ḓovha vho iṅwala hafha. Vha vha khou amba nga mini, super you think salsa, uri spinach vha shumisa 1 spicy chili, 1 onion, 2 garlic cloves, vha shumisa parsley, extra virgin olive oil, apple cider, vha ri na lemon, then vha zwi dzhia vha zwi dzhenisa kha blender u swika zwi tshi vha smooth, vha nwa everyday super you think salsa. Ndi yavhuḓi buku, ina dzi recipe nnzhi dzine maybe ḽiṅwe ḓuvha ri fanela u ita video ngadzo. Ndi khou vha vhudza uri hu khou pfhi arali vha khou ṱoḓa you think vha ita hezwi, detox vha ita hezwi, fruity jelly vha ita hezwi, vha tshi khou ṱoḓa sugar free ngoralo, ndi u vha ṅwala uri if you want this vha shumisa hei juice ingredients kedzi method ke, mara ndi dzi juice zwavhuḓi vhuḓi hafha nini dzo ḓalesaho nga nnḓa dzi recipe dziṅwevho dza zwithu zwo no nga vho garlic, ginger na broccoli, ni tshi khou ita mini ngazwo side dishes nga u tou ralo. Anyway, ndi khou tenda uri i ḓo vha ya vha thusa ke, ndo ḓa nda i summarize nga hune nda nga kona nga best way I know how. At least vha ḓivha 5 you think na 5 aging. Ndo livhuwa nga maanḓa u thetshelesa havho. Kha ri ṱangane tshifhingani tshiḓaho, vha vhe na ḓuvha ḽavhuḓi.